What is that? Akwa na support you don't know when I got you Man, you never want to be only visit my wife. Only visit my wife. What's in our back, old JJ? Man, all the power of Calanega, but of we ever half a million. Where the woman sent it.
Hey!
Here's the one, mama. Fine,
you can't get it now. I don't know what you're doing.
Do I see Kedu Boye Duntua? Or webu na mmadu na mbo? ebu ebu na ma na mba amalo onye ebu ana adu ka ezi village o nime ebe afu ma na onwe onye ebu ga gbagwo mbo gbagwo mbo ka onwe onye ebu nya ka onye abu okwu nne ekwu daalu nu ya gazelu nu egwu egwu nwa mari mari nne na mu na like egwu ọka kwa nka ya bi tichi na eti sensense ni be sekense onwele ọka ebe kebe ọgịnị ebu mmiri na ọfụ sensense
mụ jikọta na nke akpa mma studio n'ọka na ụmụ ọgbọ ọka ọgbọ eziokwu adịghị n'ọfịs
ebe
a na-aba mmọnwụ na mba aba mmọnwụ gị gbaazụ
ụdị egwu akpọnye mgbanisi akpọrị ahụ
ya na-abịa mba aba wee na-abalị ile m n'ọkụ ọka eji mma ọkụ ozugbo ozugbo na ala
n'ekọwata ọrụ ọbịa lube m nyaahụ ọfụ nwụrọ m ndị mmadụ how many people ka ịbụ nyaahụ
4,000
ọfụ nwụrọ m nọgide owe kwa after 11 midnight a ka na-agwa ọgwụ nwee si nna ya na-aba na moon wee kwu ya maka na ọbịba blue speaker owe nwe nọ na temple wee naanị ọkwa ya bụ na onwe lọkụ na ọ bụrụ na m anụlọ ji egwu na onwere ejegenje ya ka o yi eje so ọbịbọma emere gị ebunyego m apa mma ike eji aba ndị mmadụ mmọnwụ ije ebe apa mma tisi egwu ụdị ike abụ m mere onyinye nwa bazie mmọnwụ ọ bụzie na ime ya ọfụma otutelu gị akwa akwa akọrọ ọfọ tiye ọ gazie egwu atọ ụtọ
I'm gonna go to the Onye nwe afu nu bekwa ma anya amakwa m onye obu nu me eche na mu ti aya bia chere m ewu e ma bu mbifo
amakwa nge afu
ma ga nu ke ba
ayo su bela ko ni ku ewu
ogo maka na ofu ni be nne me na to ya uto ya mo je che ewu
I'm gonna make you mine.
I'm not going to be able to do it.